mugihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa
Kristo nkuko dusanzwe tubimenyereye mucamubona yuko uno mwanya ari umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza murahawe ikaze rero muri uno mwanya udasanzwe kugira ngo mukurikirane ikiganiro cy'uno munsi na cyane cyane kubera yuko ikiganiro cy'uno munsi ari ikiganiro kidasanzwe kivuga ngo amabanga yinyegeje mubiriko birakogwa aha ku isi amabanga yinyegeje mu bintu biriko birakogwa ahano ku isi ni kuvuga ngo ubu tugiye kuraba icyo mbega isi ahigeze icyo isi iri kirakora kandi twongere tubone n'icyo bibiliya iduhishurira ku byerekeye nyene aho isi igeze ni gute twohangana n'ibibazo biri hano ku isi na cyane cyane ibibazo bihanze abantu benshi nk'ikiza cya corona virus ibibazo bihanze abantu ku isi ni byinshi cyane abantu bafise ubwoba abantu bafise ibimaramari abantu bari mu bibazo ntibabona imbere neza iyo bari kubarerekeza yamara twebwe abakristu toho ntidukwiye kumera nk'abisi ahubwo turakwiye gusubira mu by'ukuri n'ibya bibiliya kugira ngo dushobore gutahura neza aho igihe kigeze ntitujyanwe nyabahururu nta kino gihe cy'iterambere canke igihe kidasanzwe kigoye kubamwo mu by'ukuri none igihe turimwo n'icahe mugenzi niwumve ukuri mwa kino kiganiro hano duhereye ku ngingo ya mbere dutegerezwa kubanza kumenya aho isi igeze isi mu by'ukuri igeze he isi iriko irerekeza he n'icahe gihe niyahe situwasiyo turimwo mu inosi yacu ubwa mbere mwa kino gihe tugeze mu gihe igihugu cyacu cyose cyanke leta yumva yuko ariyo yotegeka leta zunze ubumwe za amerika iri hejuru cyane irifuza yuko ariyo ikomeza gutegeka isi yose ariko kandi haba n'ibindi bihugu bindi byarutura ku isi nk'uburusiya cyanke ubushinwa ubufaransa ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu nka bya rumanyi hamwe n'ibindi byose birumva yuko na byonyene byotegeka mbere n'ibihugu bito bito na byonyene birifuza yuko na byo byokura na byo bikaronka ijambo ku isi muri ubwo buryo ibihugu byose bikorana ubwira bikorana ubukerebutsi hamwe no kwitanga kumwe gushoboka kose kugira ngo bishobore kuzamuka nabyo bivugwe canke bishobore kuvuga ijambo ryumvikane ku isi icyo ni ikintu cya mbere ubugira kabiri hariho intambara yerekeye ubutunzi abatunzi bo ku isi karuhariwe umwe wese ariko arakora atayambaye aca hasi no hejuru kugira ngo ashobore kuba umutunzi ahambaye kurusha abandi batunzi bo ku isi abandi batunzi nabo bagaca bagenda guhangana nawe kugira ngo bamugwanye ku buryo ibintu byose biriko birakogwa hano ku isi bigenda byononwa n'abantu bigira yuko ari abakire nk'akarorero umukire umwe akoze ikintu ngirakamaro uwundi nawe aza gukora ikindi kintu cyangiza bya bintu byari byakozwe ngirakamaro kugira ngo asubize hasi wa mutunzi ahombe gutyo nawe bimutere kuzamuka aba ari we avugwa ku isi yuko ari umutunzi karuhariwe mu batunzi ku isi ubu bahari harimo abatunzi bo mu buryo bwa informatike aba bakoze za Chrome za Facebook harimo ba Bill Gates hamwe n'abandi ku isi batunze bakize ibi kandi mu byerekeye by'ubutunzi mu buryo bw'amafaranga biraza bikanabandanya n'ubutunzi mu byerekeye ubwenge gukora ibintu by'ubuhinga cyane hamwe no mu buvuzi mu badokteri karuhariwe umudokteri umwe ibyo avuze uwundi nawe arondera kuza kumwopoza kugira ngo afute by'iwiwe kumbure ibyiyumviro by'umuntu umwe cyane by'abantu abari byo bishikwa hejuru ibindi byimviro by'abantu bandi bahangana nawe ku buhinga bishobore kuba byoshigwa hasi iki n'ikindi kintu cya kabiri kiri hano ku isi dukwiye kuzirikana cyane ikindi kintu kigira gatatu dukwiye kuzirikana cyane niki intambara y'ibyerekeye intambara y'ibyerekeye urukoba intambara y'ibyerekeye urukoba tuzi neza yuko mwakino gihe bamwe mu bantu bafise urukoba abo benshi basanzwe bita abazungu bari kurondera uburyo bwose nabo nyene bari mu bigibiri hariho bamwe biyumvira yuko abantu badasangiye urukoba nabo ni kuvuga ngo babirabure bashobora kuba bo kwicwa bose bakavaho abandi nabo bakavuga ati oya ahubwo tubagira abakozi bahinduka abakozi bacu babakorere ni muri ubwo buryo mu ruhande abo bitwa abazungu biyumvira uko hakabaho n'uwundi mugwi nawo wabirabure nabo bavuga ati ngo bari abazungu nta kintu na kimwe cyabo twokwemera gutyo hakabaho intambara yo mu byerekeye urukoba muri ubwo buryo nyene ari kigenda ibera mu byiyumviro by'abantu bamwe bamwe bose bagenda biyumvira icyo boshikako bakarondera icyo bokorera uwo wundi badasangiye urukoba badasangiye igihugu badasangiye kontina badasangiye ubwoko hamwe n'ibindi niyo ntambara ni kibazo gihanze inosi yacu mugira kane ikindi kibazo gihanze inosi yacu ni intambara y'ibyo kwizera iki kibazo kiza ari kibazo gikuriye ibindi bibazo byose kubera yuko bino bibazo bibiri ibyerekeye bino bibazo bitatu bya mbere ibyerekeye ugutegeka ku isi icerekeye ubutunzi hamwe n'icerekeye kino cy'iby'urukoba byose bibiliya ibitangira inyishu hariya mu gitabo cy'ibiya ishuri Yohani gice cya 13 herekana yuko leta zunze ubumwe za Amerika nico gihugu gitegerezwa kuba ikindi igihugu gikomeye kirimwo abatunzi kirimwo abanyenkomezi kurusha ibindi bihugu byose musanzwe mubizi neza yuko mwakino gihe iyo mu kindi gihugu hadutse umuhinga hadutse umutunzi atemeye gukurwa muri icyo gihugu cyaciwe avukamwo ngo agende gukorera ibyo bintu byiwe muri Amerika nigipfa icyo kintu akoze nigipfa cemewe cyane mu isi yose na cyane cyane musanzwe mumaze no kubibona mu turero tumwe tumwe hariya mu gihugu cy'Ubushinwa harigeze kubaho umuhinga yashobora kwandika indome mu kirere zikagumayo ntizigwe kandi ntizishobore gukorwa ko ariko Amerika yaranse kwemera ibyo bintu bahamagara uwo muntu agende muri Amerika kubikorerayo kugira ngo ashobore kwemegwa yarabikozeyo gutyo bishobora kwemegwa yuko ari ubuhinga bikozwe mu izina rya Amerika nino situasiyo nyine ihari ku byerekeye bya by'urucanco rwa coronavirus igihugu cyose cyozamuka ngo gishobore kwerekana ubuhinga cyozana kugira ngo kirengane canke cerekane yuko gihambaye cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika ntibishobora kwemegwa bica bihakanwa aho nyene yamara bibiliya yoyo yaraduhaye inama iratwereka yuko bino byose ibintu byose bishobora kubaho kugira ngo byerekane yuko Amerika ari igihugu gihambaye ku isi yose gitegeka kigategekura gitanga ifashanyo gifasha ahantu hose hashoboka ni kuvuga ngo bibiliya bitatu byose bica byerekana yuko byanka byakunda igitegerezwa kuja hejuru y'ikindi ni leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko bibiliya ibyemeza ariko kandi ku byerekeye intambara yo kwizera hose uko usibye gusa yuko bifitaniye isano tuzi neza yuko ku isi hasanzwe hari imyemerere yo mu buryo ibiri hariho abakristo hamwe n'abandi bantu batemera Yesu Kristo ariko kandi bibiliya yoyo yerekana neza yuko hariho abandi bantu biyitwa abakristo atari bo ni kuvuga ngo bino kugira ubitahure neza ngira ndaguhe akarorero mbega ibintu byose biriko birakorwa ku isi ubundi uriko burakorwa ku isi hari umuntu umwe aheruka kuvuga ngo impamvu ngo inzoga zabuze za Brarudi ngo ni kubera yuko abakristo ngo nabo bazinwa abitwa bakizwa bazinwa kandi batari mu rutonde rwabo Brarudi korera inzoga rero bino tubifatiye ko hamwe n'ibi ngiye kubereka ibibi byose biriko birakorwa ku isi ari bibi byinshi cyane mu gihe abiyitwa abakristo abakizwa ku isi ari benshi cyane abamizirima hamwe n'abandi bantu batemera Yesu Kristo boba bari ku rutonde rutonyi cyane haruhande y'abiyitwa abakristo abakristo nibo benshi cyane ariko uri kuraraba ibindi bikogwa ni byinshi mu yandi majambo ibibi bikogwa n'abiyita abakristo mu by'ukuri ni kuvuga ngo abakristo nabo duca twumva yuko bari mu migwi ibiri hariho abakristo b'ukuri mu by'ukuri batunganiye imana hakaba n'abakristo biyitwa ab'ukuri ariko badatunganiye imana rero kubera yuko ibyo bakora bafise ahandi hantu babikura atari ku mana ni kuvuga ngo ahantu babikura naho be n'aba bantu bose bahangayikishijwe n'ibiriko biraba ku isi bari kunyinyurana bagwana intambara y'isi nk'uko twamaze kubibona bose nta wundi muntu abari inyuma abayoboye atari satani kubera yuko mu byayishuro Yohana igice cyaho cya 12 ku murongo w'indwi n'umunani hamwe n'uw'icyenda hatwereka yuko satani cakiyo kaca mahero nico soko y'ibibi byose bikoregwa hano mwinosi ni kuvuga ngo bose bayobowe na satani bayobowe n'ikibi ni kubera iki bayobowe na satani imigani igice cya mbere ku murongo wa 16 hatubwira hati kuko ibirenge byabo byirukira gukora ikibi kandi bihutira kuvisha amaraso imigambi yose bakora imigambi yose batekereza gukora nta handi yerekeza avuga ati ndi bukore ikibi kugira ngo shobore gushika ku ntumbero yanjye nuko ni kuvuga ngo ahantu hose berekeza ni gukorera ikibi haba ikiremwa cyose haba icyatsi haba igikoko cyangwa umuntu mugabo umuntu wese ashike mu migambi yiwe turi ku ngingo ya kane idasanzwe ivuga ngo intambara y'ibyo kwizera haruhande yiziga ntambara zose ziraza zikingizwa mu ntambara yo ibyo kwizera kwemera iyi niyo ntambara igiye kuzogwana inyuma y'intambara zose ziriko ziraba ku isi intambara y'ibyo kwizera Papa Francisco atwara ishengero rukristo ishengero ryitwa rukristo nka kino gihe cyacu igihe yari akiri muto afise mwene wabo hariya mu gihugu cya Brezil mwene wabo yahavuye yakira inyigisho y'ukuri iboneka muri bibiliya gutyo yemera kubatizwa umubatizo w'amazi menshi afata ingingo yo gukurikira icyo bibiliya yigisha n'ibyagezwe 10 birimwo mbere n'isabato nk'umushinge n'ikimenyetso c'ijuru hagati y'imana hamwe n'abantu uyu mwene wabo na Papa Francisco amaze kwakira agakiza akabatizwa yahavuye aba umwe mu bizera bategereje ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kandi baruhuka isabato maze Papa Francisco byaramubabaje cyane ku rugero rw'akataraboneka aragira ishavu aravuga ati mwebwe abategereje ukugaruka kwa Yesu Kristo murantwaye umwo tuvukana kino kintu munkoreye sinzopfa ndacibagiye hacize igihe ahavaratogwa yitwa papa atwara mu kibanza cy'umuntu yitwa yuko aserukiye imana hano ku isi aserukiye umwana w'imana hano ku isi muri ubwo buryo arategeka agategekura naho mu byayishuro Yohana herekana yuko leta zunze ubumwe za Amerika hariya mu gice cya 13 arizo zizoganza isi ku rugero rw'akataraboneka mwa kino gihe cacu ariko tubona yuko ngo leta zunze ubumwe za Amerika zitegereza gutegekesha ububasha bwa papa ni kuvuga ngo byanka byakunda ibizijya ngingo zindi zitatu ziri imbere zizigiye kwisungwa nk'ibibazo bikomeye bize byinzizwe mu byo kwizera gucyo rero ha abantu batangure noneho kugwana intambara yo kwizera kwemera ibyo Imana yavuze canke kwemera ibyo papa yavuze kino gihe nico turiko turerekezamwo haba bino biza biriko biraba bya coronavirus hamwe n'ibindi haba ibibazo by'isenyuka ry'ikirere ku shedo zone haba ibibazo by'ubukene haba kubura amahoro ku isi n'ibindi bibazo byose nta handi biriko birerekeza atari kubyerekeye intambara y'ibyo kwizera birakwiye rero mu gihe twiga bino kubanza kuva mu rujiji kubanza kureka ubwoba hari abantu bumva ngo grubu ugasanga ikarahababuka ahubwo birakwiye gutuza tubanze tuve mu rujiji birakwiye yuko tubanza kumenya bino bintu mu gihe cya kera kubera yuko twamaze kubona yuko satani ari we soko y'ibibi byose gutyo abantu bamaze kubona ibibi ibibi ni kuvuga ngo abantu bamaze gukora ibibi bamaze gukora icyaha nibo soko icyaha nicyo soko ry'ibibi byose kubera icyaha abantu b'isi abahinga b'isi bo mu buryo bw'isi batarimwo mpemu ni kuvuga ngo Jehova ntago ndabitwa abahinga kubera yuko ubuhinga butarimwo Yesu nta buhinga bubamo bwerekeza mu mahonero no gukora ikintu wiyumvira yuko co kwica abandi ariko we kitokwica nk'akarorero hari ikintu cavuye gikorwa kivuye mu malaboratoire y'abahinga nka VIH sida cabaye ikintu cagiye kugeragerezwa ku bintu kiriko kirakorwa gutyo kivamo ikintu cica abantu VIH sida yavuye yica abantu ku rugero rw'akataraboneka ku rugero ruteye ubwoba haravuzwe ibintu byinshi ngo VIH yisha abanyafurika gusa n'ibintu abazungu birondereye byo kwica abanyafurika hamwe n'ibihindi havuye havugwa amajambo menshi cyane ibi ndabigarutse ko kugira abantu twirinde urunwarunwa nka kino gihe cyari cya kera haravuzwe ibintu byinshi bikomeye cyane nk'ibyo biriko biravugwa uno munsi ku byerekeye coronavirus hama ikindi nacyo igihe hateye agasama cyangwa hateye mugiga igihe hari haje urucanco rwo gukingira agasama hamwe na mugiga naho nyine haravuzwe ibintu byinshi mbere no mu bivugwa uno munsi yuko urucanco rwa coronavirus ashobora kuba ari ikimenyetso cy'igikoko naho nyene byaravuzwe mu gihe haza inshinge zo gucanca abana canke zo gukingira abakenyezi bibungenze inshinge zikabimuzamumva ngo bagiye kugipima hari inshinge babatera rero ziriya nshinge zikiza haravuzwe yuko ari ikintu cyo kugabanya abantu muri Afurika nabyo nyine byaravuzwe bakavuga ati umugore wese ari bugwiteze ari bumeregwe nabi ari bupfe hamwe n'ibindi ibintu rero byinshi biravugwa igihe mu myaka iheze hoho ni ubu mbere n'abakiri bato bashobora kuba barabyumvise igihe izamuza yike zari zimaze gutera hagatera ibikoko by'inzige hamwe n'ibindi igihe hari hateye udukoko twonona imirima gutyo hakaza ibi hakaza imiti yo gupoma imiti yo gupoma ibirimwa kugira ngo bishobore gumera neza haci havuga yuko muri iyo miti yo gupoma itomati hamwe n'ibindi abazungu na cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Papa bashobora kuba bashizemo akuma bitwa microchip aka gapisi elektronike gashobora nk'uko nka twebwe twiga iby'ubuhinga bwa informatike kano ka pareyi ka mikroproseseri na mikrokontroleri nshanda gatahura neza cyane ni akuma gakozwe mu buryo bwa automatic programmable gashobora guprogramwa gutyo kakaba nka memoire externe ku muntu kandi umuntu agasigara akora akomanzwe na ordinateur ibyo akora byose abibwiwe na ordinateri biri kiramukoresha niko kuma kino gihe bari kubaravuga yuko gashobora kubera yuko ari gatonya gashobora kugapoma kwipera hama warijya ukabura kariye kagaca kinjira muri wewe hamwe nibindi byavuzwe ico gihe rero ibyo bintu byose byavuzwe muri ico gihe byose byabaye urujijo bibera abantu urujijo no munsi ntago turi buvuge cyane kubyerekeye coronavirus usibye gusa yuko tuzobivuga mu cigwa kizokurikira tuzoshobora kubona yuko coronavirus umuntu yayikoze yayishizeho tubone nibindi byose byinyegeje inyuma ya coronavirus mu cigwa kizokurikira nico gituma ndaguhamagarira gukora abone kugira ngo utse ushobore gukora kuzoshobore gukurikirana kino cigwa kizoba kidasanzwe aho tuzovuga umuntu yakoze coronavirus kubera yuko amaze kumenyekana hamwe n'ibindi bintu byinyegeje inyuma ariko no munsi dutegereza kubanza kumenya ukuntu twokwitwara mwa bino bihe tumaze kumva yuko hariko haraba ibintu byinshi ku isi kandi ibintu byinshi biriko biraba ku isi bitera urunwarunwa amajambo menshi ariko aravugwa ku byerekeye ibiriko biraba hano ku isi ariko kandi bigatera abantu kugira urujijo abantu ubwenge bugatakara umuntu akaba yobura ingingo yofata hamwe n'icyo yokora none inyishu ya byose iri hehe hariya umunyemigani igice cya kabiri ku murongo waho wa umunyemigani igice cya kabiri ku murongo waho wa 11 yatwandikira avuga ati amakenga azogushibamira ugutahura kuzokuzigama bibiliya yonyene niyo itegerezwa kuduha diktatire canke intumbero y'ico twokwiye kugenderako avuga yuko twebwe abakristo bize Yesu Kristo ikintu ca mbere dukwiye kugira n'amakenga mu biriko biravugwa kubera yuko amakenga niyo azodutabara kugendana amakenga bizotuma tunesha kandi dukira ariko kugira amakenga gusa si byo bibiliya itwigisha ahubwo itubwira noneho kugira amakenga ducukumbure muri bibiliya kugira ngo dutahure icyo bibiliya yigisha gutyo niho tuzocika abaneshi amakenga ahari kugira ngo adukingire hama gutahura nako guhari kugira ngo gutume tunesha izina ry'Imana rihabwe icubahiro rero ubu dukwiye gutahura ahantu turi dukwiye gutahura isi turimo maze tumenye ibintu by'amabanga biriko birakogwa mu inosi nka kino gihe turi ahantu mu bibanza bibiri bamwe twibereye mu bugaragwa turiko twerekeza muri karani yo mu ijuru ariko kandi hariho abandi bari mu gihugu cya Egiputa nk'uko ubwa mbere abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa hatugiye mu gitabo cya kuvayo kubera yuko ari byinshi ndi buvuge gusa mu ncamake ushaka kubitahura neza uzosoma nawe igitabo cyo kuvayo nka kino gihe cya Egiputa abisirayeli bwari ubwoko bw'imana bari abakristo mu by'ukuri ariko bari mu gihugu cya Egiputa muri Egiputa turiko turavuga ngaha ni mu byaha ni mu nzu y'ubuja ahantu umuntu mu by'ukuri ariko arageragezwa cyane mu gihugu muri Kanani naho muri mu bugaragwa turiko turavuga ni ba bantu bamaze gufata ingingo yo kwizera Yesu Kristo bari muri Yesu Kristo mu bugaragwa turiko turavuga n'ahantu abayizera bategereza guhingurirwa no gutunganyira abisirayeli murazi yuko igihe Imana bakuye muri Egiputa yabacanye mu bugaragwa kugira ngo batunganywe bezwe ni kuvuga yuko ari muri Yesu Kristo niho turi kugira ngo dutunganye tweze tuze tubone gushika muri Kanani yo mu ijuru mu gihugu cy'ibyiza dutunganye neza ariko kandi ikintu dukwiye gutahura haba abisirayeli mu gihe bari muri Egiputa bari kumwe n'abanyegiputa kandi n'igihe bagiriye mu bugaragwa bari kubarerekeza Kanani abanyegiputa nyene gito barabakurikiye ni kuvuga ngo nta hantu hatari abanyabyaha haba mu byaha ubwabo mu bubare cyangwa ahandi hariyo abanyabyaha ariko kandi no mu rusengero naho nyene hari abanyegiputa babanyabyaha badukurikiye kugira ngo batugerageze na ni kuvuga ngo ahantu hose harateze nta hantu hano ku isi dufiseho guhungira icyaha ho guhungira ubuhendanyi bwa Satani atari muri Yesu gusa muri Yesu gusa niho harinze nayo ubundi igihe abanyegiputa bakurikiye abisirayeli mu bugaragwa abanyegiputa nibishimiye kubana n'abisirayeli nibyo baragendana baragamana yamari imana yigisha abanyisirayeli bobo ntibabyumva ereka mushobora kuba muri kumwe mu rushengero ashobora kuba yitwa umukristo ego ariko iby'imana atacha ibinezwe ko iby'imana imubwira atabyumva ushobora kuba uri mu rusengero usenga ariko hari inyigisho y'ukuri wirengagiza ushobora kuba wiyitwa umukristo nibyo waravuye mu gihugu cya Egiputa ariko ukaba ufise inyigisho y'ukuri wirengagiza ni kuvuga ngo niyi situation turimo turi mu migwi ibiri hari abari mu bugaragwa hariho n'abari muri Egiputa abari muri Egiputa ni mu byaha abari mu bugaragwa naho ni muri Yesu ariko muri abwo buryo bwose haba abakristo haba batari abakristo bose hari abanyabyaha kandi mu rushengero rwose hariyo umugeni wa Yesu Kristo ni kuvuga ngo uyu mugeni nawe ahamagarirwa kuva muri izo nzira arimo kugira ngo aze mu muryango cyane mu ruhongore rw'Imana naho ni muri Yesu Kristo dukwiye kumenya ibi bikurikira kugira ngo dushobore kumenya abo turibo naho turi twongere dushobore guhabwa uburenganzira bwo kumenya amabanga ereka n'abisirayeli nabo nyene igihe bavuye mu gihugu cya Egiputa niko bari bameze n'abano bana ba Yakobo n'uru rubyaro rwa Aburahamu sogokuruza abizera bacu nago nyene rwari ruri mu bibazo nk'ibi turimo rwari rufise amahanga abakikije ntibaronka uruvugiro amahanga bakikije bari bumva yuko abo bantu b'abanyamahanga aribo bogira ijambo ku Bisirayeli bakora uburyo bwose bashoboka kugira ngo babagerageze babagirire nabi kuba abahinga bo ku isi bo mwakino gihe kuba abanyecubahiro bo ku isi bo mwakino gihe kuba abantu bo mwakino gihe baramaze kuba babi nta kintu twebwe bitegereza kudutwara ahubwo dukwiye kunezerwa cyane kuko uko babandanya baba babi niho igihe cyabo cyo kurimbuka kiba kigeze natwe uko babandanya baba babi igihe cyo kurimbuka kwabo kikaba kigeze ni umunezero ku bari muri Yesu Kristo kubera yuko igihe cyo gucungurwa no kuronka ku byasezeranywe kiba kigira gishike birakwiye rero yuko dutahura bino bintu ariko kandi icatuma abisirayeli bashobora kumenya aho bari aho bageze nico bari nico ngira ndakubwire nka monsecre kugira ngo uzoshobore gutahura n'ibyigwa bizokurikira ukwiye kumenya bino bintu imana yabanjije guhatira abisirayeli yabakoreye utwigoro twinshi igihe bari bari mu rugendo berekeza Kanani two kubimenyekanisha ko ko kubamenyesha ibyayo ko kubamenyesha ibwirizwa shingiro ry'ubwami bw'Imana hariya muri kuvayo Imana ibaha ibyagezwe cumi nk'ibwirizwa shingiro ry'ijuru n'ibwirizwa shingiro ry'abantu bayo Abisirayeli bategereza kwizera Yesu Kristo maze Yesu Kristo akandika ibyagezwe byabo mu mitima yabo Abaheburayo igice cy'umunani ku murongo wa gatanu gushikara cumi na gatatu gutyo bagashobora noneho kutahura ibiriko biraba na twebwe dutegerezwa kubanza kwizera Yesu Kristo muri ubwo buryo nyine kugira ngo Yesu yandike ibyagezwe by'Imana mu mitima yacu gutyo tugende nk'uko ijuru rigomba dutsinde icyaha na kitwa kaha ubwenge bw'ijuru butubonekere maze dushobore kuba nk'abantu badasanzwe niho umuntu honyene ashobora gutahura iby'urujijo ibintu biriko birakorerwa hano ku isi mugenzi udafise Yesu utitse Yesu nk'umwami n'umugiza wawe ntushobora gutahura ibiriko biraba hano ku isi n'urujijo kuri wewe utegereza kubanza kwizera Yesu nk'umwami n'umugiza wawe kugira ngo uce bugufi ureke kugendera hejuru twarabonye neza yuko ingendo ya satani nabiwe ninarije kwishima kumba yuko umuntu atogukengera kumba yuko tokwicisha bugufi nushobora kudubizwa kwibirizwa mu mazi ngo ubatizwe hamwe n'ibindi nushobora kumva yuko umuntu uciribitse ahubwo ushaka kumva yuko uragahambaye ibi nibyo biriko biricisi kandi na wewe bishobora kutwica inarije kuguma kwinarije kutumva imburi iyo uri kurayihabwa nibyo byonyine bishobora gutuma wewe urimbuka ntubice nikanda ibiriko birabera hano ku inosi icigwa tuzokurikiza ko kizoba ari icigwa gikomeye ukwiye rero kubanza kukitegurira mu kwiyuzuza na Yesu mu kureka urukundo rwa Yesu Kristo rubonekera mu byagezwe byiwe rugaragare muri wewe icete cya Yohana igice cya 15 ku murongo w'icumi kandi noneho urukundo rwa Yesu Kristo rukubonetsemo ruzogaragara rugaragarira abantu bose yuko wahindutse kubera yuko uzobura umuntu ugenda nk'uko ijuru rigomba icete cya mbere Yohana yanditse igice cya 5 ku murongo wa 3 reka rero urukundo ruganze muri wewe reka ijuru rikurabe ryiza maze amakenga mvajuru yerekeze umuntu kugutahura abone kukuza ko ntiwakora ibi uzokurikirana icigwa kizokurikira uzoshobora gutahura byinshi birenze ibi icyo ndaguhanura rero uno munsi ni uko wokwizera Yesu Kristo wewe banza ukura amaso muriko biraba ahubwo yerekeze kuri Yesu Kristo kuko kuri Yesu niho honyine ushobora gutahura nakenda kubwire yuko impera n'imperuka y'ibiriko biraba ku isi nk'uko ibimenyetso bibyerekana Yesu agiye kuza vuba kandi Yesu mu bintu bizaba biri yamuzanye azoba ari kugororera abagororotsi no guhemba ikibi abanyabyaha Yesu ategereza kurimbura icyaha kugira ngo bino bintu byose abishikeko kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanze kubireka yewe niwe azoshana n'icyaha ciwe yamara abagororotsi bo busuku bo bazohabwa igihugu gihora ari icabi bihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo mugenzi n'umunezero ntiwakire ijambo ry'Imana ntibibagire gukora abone kugira ngo uzoshobore kuronka kino kiganiro kizokurikira kora jem cyangwa like kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro ikindi nacyo kubera yuko buno butumwa ari ubutumwa budasanzwe dutegerezwa kubwigumiza ko wenyine oya kora partage ku bagenzi bawe bose bashoboka ku muryango wawe kugira ngo nabo bahabwe kwino mburi idasanzwe umugihe we mutunganywa wezwa nanje twese nabo twitunganye twezwe twitegurire gusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu bwami twimirije vuba kuzojamwo niho mu gihugu cy'ibyiza Yesu akugirire neza kandi aguhe umugisha kino kiganiro mugishikirizwa n'umusabyi w'Uhoraho akaba n'imbohe ya Kristo kubw'ubutumwa bwiza Jimmy nishimwe niba ufise icubaza canke wifuza kutwandikira kuri iki canke kiriya ushobora kubyandika muri komantere canke ukatwandikira ku nimero zikurikira 61 268 669 izo nimero nyene zirakora no ku rubuga rwa WhatsApp bana ikugirire neza kandi gihe iguhe gufata ingingo no kwamana ntajyo witeguye no kugendereza ibihe no kumenya aho igihe kigeze no kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ubwo agiye kuza ntakire muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise icyo mubaza cyanye mwifuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya cyanye mwifuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya
majanabiri na mirongi tanu nindwi, mirongi tanda tunarimge, majanabiri numunani, majanatanda tuna mirongi tanda tu nichenda. Akamenyezo kuguteranya, amajanabiri na mirongi tanu nindwi, mirongi tanda tunarimge, amajanabiri numunani, majanatanda tu na mirongi tanda tu nichenda. Change ukavyandika muri komantere. Gira na ucutereye mwakino gihuwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.